niteka n'umunezero nsubire ngusuze nk'uhakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV kugeza kamakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no bakuriye mbibi z'igihugu cacu mu yandi makungu ya kure nonyemerere nk'uhe kaze ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa mbere w'igenekerezo rya 2028 z'ukwezi k'umunani nk'umwaka w'2023 wowe ho dukurikije mu gihugu cy'u Burundi nyemerera nk'uhe mwiriwe neza ntanakwipfuriza kugira ijoro ryiza ndetse nawe ho dukurikije uri hakurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu cya Uganda mu gihugu cya Kenya mu gihugu cya Tanzania mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Rusange ya Kongo nawe nyene ndakwipfurije kugira ijoro ryiza ndetse no kubandanya uraruranirwa mu byo uriko urarangura no kwibutsa ko ngaha kuri no mbonesha kure tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye hoba mu gisata ca politike mu gisata ca gateka kazi na muntu mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu mu gisata c'ubutunzi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu gisata c'indero mu gisata c'inyino ndetse n'ibindi bisata bitandukanye biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi utegerezwa rero gusa gufyonda sabone cyangwa subscribe na utarafyonda ko kugira ubandanye urashikirwa n'amakuru yose inkuru kumwe n'ibiganiro byose tubandanye gushikiriza binyiriwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende ibibatohoreza hamika bibashikiriza byose uko byakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemo ese vyukuri ivya General de Police Alain Guillaume Bunyoni ivyo babimeze gute General de Police Alain Guillaume Bunyoni arapunzwe ese vyukuri yoba yaraturutse ibohero nkuko ibimenyesha makuru bimwe bimwe bibandanya kubishikiriza ese vyukuri koko yoba yararwaye bikomeye kuburyo avanwa mu ibohero mu mpisho akaja kuvurirwa hanze y'ibohero mu bitaro bitaramenyekana ese vyukuri koko yoba yapfuye nkuko ibimenyesha makuru bimwe bimwe byotanguye kubinuganuga byose ni ngaha kuri no mbonesha kure abamukunda ariko mubandanye mu musengere kuko hari mu bihe bitoroshe nyine aho yobaherereye hose byose nyine ni ngaha kuri no mbonesha kure hicu utegerezwa gusa no gufyonda sabone cyangwa subscribe na utarafyonda ko nyene kugira ubandanye kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure mu makuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza turabakunda cyane kuri no mbonesha kure byose vya General de Police Alain Guillaume Bunyoni tuzobandanya kubikurikirana byose uko byakabaye natwe nyene tubibashikirize byose kamwe ku kandi kumwanya kumwanya nayo kandi ibi ni ibihe bitoroshe ku bastaneri bane bo mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi mu kiringo cindwe zibiri n'igice abastaneri bane barahagaritswe mu mabanga kwigenekerezo ry'icumi z'ukwezi k'umunani 2023 umustaneri yitwa Nicodeme ndahabonye imana yahora arongoye komine mabayo yo mu ntara ya Cibitoke yarahagaritswe mu mabanga yaciye anafatwa n'iperereza haja gupfungwa yagirizwa gukorana n'interahamwe uyu munsi igenekerezo rya 2028 z'ukwezi k'umunani 2023 hoho umushikiranganje Martin Teretse yasohoye amategeko ahagarika Mustaneri Gilbert Nyandwi yahora aramutswa komine Kayanza mu ntara ya Kayanza mu byo yagirijwe hakaba harimo kutubaha abamukurira no konona amatungo y'igihugu kandi nanone yahagaritse Mustaneri Dismas Nsavyimana yahora aramutswa komine Busoni mu ntara ya Kirundo Dismas Nsavyimana hakuwe inyuma y'ubusuma bw'isukari bwaheruka kuvugwa muri komine arongoye nayo kandi yanahagaritse Mustaneri Renovas ndayihebura yahora aramutswa komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura uyu yasa n'uwananiranye kuko inama ya komine yari imaze kugerageza kumubogoza bikanka akuwe nyuma y'ubusuma bw'isukari bwavuzwe mu ikomine arongoye kugeza aho umukuru w'inama nkenguza amateka abaza umushikiranganje Martin Teretse impamvu adashobora kumuhana nk'uko asanzwe hakarira abandi bastaneri na makuru adashimishije kwabo bastaneri bane nyene bakuwe nayo kandi amashirahamwe arenga 40 hasaba iyongerwa ry'ikiringo c'umwe idasanzwe ya ONU ijejwe gutanga makuru mu Burundi amashirahamwe ashika 40 y'u Burundi namva makungu hamagarira inama ijejwa gateka kazi na muntu mu ishirahamwe muza makungu ONU gusaba iyongerwa ry'ikiringo ku ntumwe idasanzwe ijejwe gutanga ivyegeranyo ku Burundi kubw'ayo mashirahamwe iyo ntumwe idasanzwe ya ONI iracafise igikorwa harabwe amabaho nyangagateka kazi na muntu hariko arakorwa mu Burundi. Igitegayo ntiyipfuza kumva havugwa iyo ntumwe idasanzwe. Abenshi mu baharanira agateka kazi na muntu babona ko iyongerwa ry'ico kiringo ryari rikwiye. Mu gihe ariko harabandanya hakorwa amabi menshi hafatiye kuguhonyanga agateka kazi na muntu mu Burundi, kandi kubona leta yarananiwe no gukora ibishoboka kugira ngo abakora ayo mabi bahanwe cange ifate mu minwe amakenga ashikirizwa n'abaharanira agateka kazi na muntu b'Abarundi na mvamakungu, iyo nama ntiyategerezwa gutezura ku ntumbero yayo. Uko akaba ariko basaba mu ikete ryuguruye mu nama igira 54 itegekanijwe kuva ku wa 11 gushika ku wa 13 gitugutu uza hazokwigwa nimba ikiringo c'iyo ntumwe idasanzwe co kongerwa cange nticongerwe. Ikindi naco niko babandanya bavuga, inama idasanzwe y'agateka kazi na muntu itegerezwa kuraba neza ko iyo ntumwe idasanzwe ishobora gukora igikorwa cayo na cane cane ico gucungera ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi, kugira ivyo isavye mu ntumbero yo kwiga neza no kuraba amakuru yatanzwe n'impande zose, yishimikije cane cane igikorwa c'umurwi uhujejwe amatohoza. Babona ko mu ntumbero yo gukora neza ayo mabanga yo gukurikirana no kwegeranya amakuru iyo ntumwe idasanzwe ikeneye uburyo nyabwo umunyamabanga mukuru yategerezwa kumuha bushobora gutuma abakozi babaho. Muri ayo mashirahamwe harimo Human Rights Watch nk'iriri ku isonga, Akati Burundi, Amnesty International, APRODH, EHRDC, GC, RDP, Civicus, Kavibe, Defend Defenders, Forske, Rige Iteka, Euro Ase, Turunora Page ndetse n'ayandi menshi. Ukudahana n'umwizero w'umwanya muto. Uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi bibandanya bitera amakenga menshi. Intambwe zidashemeye kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahiye muri Ruheshi 2020, ni intambwe ije imbere co kimwe n'ivyo yagiye haremera akanabishira mu ngiro nk'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro no kunagura igisata c'ubutungane ntivyigeze bitunganywa. Uko akaba ariko vyiyamirizwa n'ayo mashirahamwe kubwabo barongoye ayo mashirahamwe ukudahana gutera intege umurwi ukora ayo mabi. Nta ndongozi yo ku rwego rwo hejuru hirabazwa amabi yakozwe hafitaniye isano no kugwanya imigumuko yo mu mwaka w'2015 cange iyicwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abahanira agateka kazi na muntu, abamenyesha makuru hamwe n'abandi bashira ijwi hejuru ryigenga. Igihushane bamwe basa n'abashimwe mu guhabwa amabanga muri leta. Uwo hakaba ari wo mwihwezo ukorwa. Rige Iteka rikora ivyegeranyo bifatirwa ko n'igisata ca leta ya Amerika rirabishingira intahi. Amabakorwa ntiyigeze ahagarikwa. Twaramenye ubwicanyi ndengerabutungane, abantu banyurujwe, abahagaritswe bapfungwa agasakisaki, ibikorwa byo kuboreza igufa abantu, ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'ibindi bikaba byemezwa na Anshere niko yagize harirongoye. Atanga ibitigiri biteye ubwoba ku kiringo kitarenza imyaka 3 gusa c'ikiringo ca mbere c'umukuru w'igihugu Neva. Abarenga 1,800 barishwe, abarenga 1,900 barahagaritswe vy'agateganyo, ibiziga birenga 780 vyaratowe bihambwa gihuti huti hata amatohoza abaye, abarenga 130 baranyurujwe, abarenga 370 barakorewe amabufatiye ku gitsina, abarenga 200 baraborejwe igufu. Uko akaba ariko niko yagize adondagura. Nico gituma niko ashimangira, twategetse ko ikiringo c'intumwa idasanzwe ijejwe gutanga amakuru yongerwa ikiringo bitabaye uko amabazokorwa hatagitabaza. Muri mukakaro guheze iyo ntumwa idasanzwe yari nayo nyene yatangaje ibitigiri byinshi ku gateka kazi na muntu mu Burundi imbere ya ONI. Nubwo hari imvugo zo kwizeza, igihugu kiri mu ntwaro y'umugambwe umwe. Hari ukutihanganirana no gutoteza abashikirije ibyiyumviro bituma imigambwe itavuga rumwe na leta ita inguvu. Ugutinya gushikiriza amakuru ku binyamakuru, ihagarikwa ry'agasakisaki ry'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, abo mu mashirahamwe yigenga, abamenyesha makuru n'abanyamashirahamwe bari mu buhungiro, uko akaba ariko byamenyeshejwe na Fortune Gaita Zongo. Kubwiwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose nta kibanza bafise mu Burundi. Kubera ugutinya gushikiriza ibyiyumviro abarongo ya mashyirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu niyo yonyine hashobora gukora adafise amakenga. Ikibabaje nubwo bahunze abo bahari na gateka kazi na muntu bari hanze abarirukwa ko akarorero hakaba ari umurwi n'umwe z'abarundi wasohotse uva mu nama igiri 138 y'umurwi ujejwe gateka kazi na muntu. Izo ntumwa zanga kwicarana na bamwe mu bahanira agateka kazi na muntu bari mu buhungiro uko akaba ariko ashimangira Gitega ntaco ibivugako. Ahamagawe na bagenzi bacu bo kuri Voix d'Amérique kugira ngo agire ico ashikirije ku kamo kamashirahamwe yigenga yo mu Burundi na mvamakungu. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye ntaco yashimye gushikiriza. Nubwo biruko userukira Burundi i Geneve yari yamirije icegeranyo ca ONI akiyamiriza ikoreshwa ry'abansi b'igihugu ciwe. U Burundi ku nshuro yindi buramenyesheje kandi ko butazi igikorwa buriko buhatirwamwo kandi ko ivyo biriko biva mu nyifato y'akanama gahengamye ku mvo zitaramenyekana bigamije kubandanya isekeza ryo gutanga amakuru atariyo byahatswe kandi bishirwa mu ngiro hishimikijwe ivyegeranyo bibandanya bitangwa kubijanye na gateka kazi na muntu bigira ko baharanira. Uko akaba ariko yavuganye imvugo y'ubwibone Elisa Nkera birori aserukira u Burundi. Ubu ayo mashirahamwe asaba ahubwo ko habaho inguvu za ONI kugira ngo hamenyekane ibimenyetso byo hejuru byo kugurura urubuga rwa politiki rutarimwo uburyarya mu bijanye n'uko amashirahamwe yigenga akora. U Burundi bwategerezwa kwerekana ko hatana kimwe buhisha kubwa Anshere niko yagize aserukira bagenzi biwe bo mu mashirahamwe hatandukanye. Kubera iki leta y'u Burundi ibandanye hakana cange ifata minenerwe ibibazo by'agateka kazi na muntu mu gihugu bukananka gukorana mu buryo bwisanzuye n'amashirahamwe n'imirwi yigenga ihanira agateka kazi na muntu bukabemerera kuja mu gihugu uko akaba ariko yibaza. Mu rubanza rwa Bunyoni ayo mashirahamwe haravugana gahemo ibijanye n'imvugo ya gahemo ibijanye n'urubanza rwa Bunyoni yibaza nimba ihagarikwa n'ipfungwa ry'agateganyo hishimikijwe ibyagirije ibikomeye byagirizwa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ko baraka ryo keza ku butungane imbere yo gushimangira ko bibabaje kubona bidashika kuri urwo rugero ku bijanye n'ibyaha yagirizwa bikomeye mu bijanye no guhohotera agateka kazi na muntu yategetse ubwiwe canke yahagarariye nk'ibikorwa byo kuboreza igufa abantu n'igandagurwa ry'abantu rikorwa n'igipolisi cyane cyane igihe yari umushikiranganji w'umutekano mu gihugu. Nta kimenyetso na kimwe gihari cerekana ko hoba harashoboye kuba amatohoza kuri ibyo birego. Ugukurikiza intambwe mu bijanye n'ubutungane uburenganzira bwo gukorerwa urubanza rudahengamye bitegerezwa kubahirizwa nk'uko bitegerezwa kuba ku murundi wese uko akaba ariko bashikiriza. Mu gihe yagenywe mu nama igiri ya 48 y'inama y'agateka kazi na muntu muri ONU muri gitugu 2021 umunyaburukina Faso Fortune Gaita Zongo ntararonka uburenganzira bwo gushika ku gataka ku Burundi.